Xosele uthola le nomfowethu nomuntu osenze ngikubambile.
Bisele maleni yaphushini wena. Ifake la piano. Fala. Ngiyamusho isikhathe.
Angakuzithole ni sent.
Mina ngithi kunganjani ukuthi umama nobaba bashade ngokwesiko.
Nithuni sakhubeka.
Ngibona ukuthi uyathelela wena uyana wena.
Isitha, the enemy. Weeknights at 9:30 p.m. on E!